who have lost their loved ones. We are sending love to you. We are sending peace to you. We are sending the peace that surpasses all understanding. And it's unukushukuthi uNkulunkulu unecebo even noma kunjalo. Don't move away from him. Hlala ungasuki kuye. Bekezelela konke uJesu nokubele nawe egameni lika Jesu Christ waseNazareth. Amen. So shortly we are going to be joined by Dr. Swanim Somi. As we know today we are praying. If ukhona, please share with us how was your first day when you were fasting. Namhlanje ngoba abafana bethu sebekhulile singene sonke sometimes siye sithi abangene half day, but namhlanje say you know what, God has saved us entweni eyiningi azisho sonke singena sonke ubungayibona-ke idrama ibekade ikhona bebuze ukuthi siqeda nini. You know what, that's not important ukuthi siqeda nini. How can you start fasting and then you're looking it's ngoqeda nini? Just enjoy the process, enjoy the feeling of being hungry, knowing ukuthi you are telling your body ukuthi you are in control. We are telling our bodies ukuthi uNkulunkulu wethu sifuna ukum-honorisha. We are raising the spiritual ukuthi inyama ayithule kancane ukuze sizwe lokhu uNkulunkulu akushoyo ey'mpilweni zethu. Not that akakhulu usuke ethule uNkulunkulu uma ngabe sidla ukudla, but now this is an intentional time where we say, Lord, we are focusing on you. We are separating ourselves ukuze sibuke wena wedwa nje kuphela egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu wethu, muhle ngezikhathi zonke, uyabusa kuze kube phakade. So please share with us, how was your day of fasting? What has the Lord said to you? But it's amazing ukuthi noma uNkulunkulu engakhulumanga, in his silence he is speaking. When even he doesn't say anything, but usuke ekhuluma ngaleyo silence yakhe, ethi nje just wait on me, just look at me, just search me, noma ngikhona uthi ngifune until uzungithola. Aze athi uJakobe, ngeke ngize ngikudedela until uzungibusise. It's like noNkulunkulu usuke esho njalo, but you know what, just stay with me and then I'll speak to you at the end. Mase usuyoqeda nje la uzobe sengikhuluma khona nawe. But I know ukuthi kukhona-ke nabanye abazwa-ke izinto. Nkulunkulu, please share with us as you are tuning in and tell us ukuthi uzwani. Nkulunkulu utheni, umoya ongcwele uku-encourage wathini. What is the word that you can share with us that can encourage us not as we are all together praying in Jesus' name? I believe ukuthi uDokotela Swanim Somi is about ready to come and join us in the name of Jesus. I'm so excited. UNkulunkulu wethu ngizozwa ukuthi kwi-eschatology, nangilokhu ngimbuka laphayana kwi-eschatology kuthiwani. Ngiyazi abanye, I remember one time esifundise nge-eschatology, abazalwane who were hearing this for the first time, because eschatology abantu abaningi abasakhulumi ngazo, you know. And then those who were hearing this for the first time sebenqanqazela ukuthi kanti kunje. But you know what, uJesu uthe asingakhathazeki ngalutho, yena uzile ukuba sibe nokuphila, sibe nakho ukuchichima. Wasushiya nokuthula okungafani nokuthula kwasezweni, wasuzoba nathi until kuze kube sekugcineni. So zonke lezi zinto usitshele zona ukuze sazi ukuthi uma sezenzeka ukuthi uJesu uyinkosi yamakhosi. Kanti ngicabanga nje nanamhlanje ngithi, yeah, I'm so grateful that Jesus has a big footprint. Izinto ayikhuluma more than 2,000 years ago, namhlanje zisenzeka accurately as spoken by him. This is amazing. Wazi ukuthi sikhonza uJesu oyena yena, sikhonza inkosi yamakhosi egameni likaJesu. So without wasting any time, you know, I was just keeping you company. Usefikile kudokotela Swanim Somi, because we know ukuthi we are in hour late. We need to go straight ukuyozwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Then after that, before we close, we will read ukuthi-ke wena-ke ngesikhathi ukhuleka, what was your experience and what did the Lord say to you if he spoke even in his silence, wena uzweni egameni likaJesu. Baba,
amen. My queen,
yes, my
thank
king.
You very much, thank you very much. Siyabonga kakhulu osukile namhlanje ke, and also sibingelele abazalwane ababukeli nabalaleli ke abalalele nababukelayo. Thank you for being patient with us. Ngiyazi ukuthi nilangazelele ukuthi ke sizokhuluma sithini ne queen namhlanje. ngithe asibe nayo and esikhulume ngale ndaba le ebizwa ukuthi eschatology and okuyindaba ebalulekile ngendlela eyisimanga kulesi sikhathi esiphila kusona and kubalulekile ukuthi abantu bazi ukuthi kwenzakalani because and abantu abaningi banemibuzo eminingi concerning this topic yabo yelokhu eschatology and abantu abazi ukuthi yini kwenzakalani and njengoba kukhulunywa nangevaccine ukuthi ngabe kufanele siyithathe ini vaccine kwenzakalani zonke lezo zinto ngicabanga ukuthi ke lothi liphela leli sonto yobo so understand ukuthi konke lokho kusho ukuthini makubiza ukuthi sibize nabaze abezempilo abazi kangcono concerning lokho ivaccine sizobabiza bazokhuluma nathi and ukuze kwazeke noma kubonakala ukuthi ke ngempela ngempela what's going on kulesi sikhathi esiphila kusona and umhlaba unyakazile mama and uyanyakaza very strong and njengoba ade khuluma futhi no president uBabu Ramaphosa ukhulume kakhulu futhi kwaba ne consent enkulu ukuthi kunale zinto lezi ezikhulunywayo concerning ivaccine and kakhulukazi religious yabo so because abantu abaningi banokwesaba futhi ke banongabazi ukuthi ngabe sekuyena ino 666 lo abakhuluma ngayo and kune indaba eziningi futhi ezikhuluma futhi nangelokho nange 5G yabo ukuthi ke sekukhona i5G kwenzeka ukuthi nokuthi ke ngabe i5G egulisa abantu noma elokhu coronavirus zonke lezo zinto we'll try to answer ama questions anjengalawo kubazalwane so that the people will understand ukuthi what's really going on did God say anything about this yabo ngifuna namhlanje kube ilokhu introduction namhlanje sokhijima yonke ngifuna ukukhijima yonke indawo ngizama ukwenza summary yezinto uNkulunkulu akhulume ngazo eBhayibhelini nezinto ezenzakala emhlabeni ukuthi uJesu did Jesus speak about this did God speak about this did the prophets speak about this yena ulokhu uDaniel ukhulumile yini ngazo uHezekiel ukhulumile yini ngalo uJeremiah ukhulumile yini ngayo uIsaiah ukhulumile yini ngayo and abaprofeti bakhulumile uJesu yena uyithintile uPaul uyithintile le zinto sizobathinta bonke labo bantu labo who are speaking about ilokhu eschatology abasitshele ngezinto ezizokwenzeka ngezinsuku zokugcina because I think we as the church you have a right to know what is happening yabo kunezinto esizoyibiza ukuthi ama pre-tribulation ne-tribulation ne-post-tribulations so izinto lezo esisazoyithinta ukuthi ke ngabe ibandla lizodlula yini enhluphekweni ngabe sekuyizona yini inhlupheko khona ngibhalele khona ngithumelele ilokhu i-message ukuthi baba ngabe sekuyiyona yini lokhu ukuphela komhlaba namesane ngamhleka ngathi mina imihelo le yabo so ngamchazela ngathi no sekuyimihelo le yabo so mangathi imihelo ibidingi explanation kodwa bengenasi isikhathi sokuthi ngimchazele ukuthi what's going on what do I mean about imihelo le so imihelo I'm speaking about ukuthi sekuqala umntwana akakazalwa usezozalwa imihelo umama uyayizwa manje ukuthi na umntana useyeza ngoba mangabe sekunemihelo angithi efaneke kuphuma amanzi khona lapho and zonke lezo zinto ngaze ngibe umuntu wesifazane but uJesu wakhuluma ngalezo so lento esiyibonayo kusa imihelo akakafiki nje amanzi awakaphumi and ilokhu akakashisi okwangempela
okusho ukuthi futhi na uJesu ukhulumile ngakho kuMathewu 24
yes
wathi when khulunywa ngezifo ingalapheki namahemihemi izifo ezingalapheki okwazi ukuthi that is just akakafiki ukuphela it's just the beginning maybe for that person go and read Matthew chapter 24 and read it slowly and understand each verse ukuze khona uzoba calm
yes and kuzobasiza kakhulu we want our people ukuthi ba understand ukuthi what's really going on what uNkulunkulu wenzani njengamanje, because if benga understand ukuthi uNkulunkulu wenzani noma kwenzakalani njengamanje, leyo nto leyo izobashaya kakhulu abazalwane, izobenza ukuthi ke babe njengabafundi bakaJesu abavalumo abalokho abathatha impahla emkhunjini bayiphosa ngaphakathi kodwa uJesu engaphakathi emkhunjini, and lokho kwabakhosta ilunch yabo nesapha yabo, kwabakhosta everything while uJesu engaphakathi emkhunjini. And that's a very same thing ibandla liyenzayo, lisatshiswa i5G, ibandla lisatshiswa ile vaccine. Yabona nje, when it comes to i vaccine le abakhuluma ngayo ezoba ne chip, actually it's not something that ezoba lula khona manje, ezomisana yenzeke just kalula nje kanjalo. Even kwamanje sekuqalile inyinto abantu ababengayiza bebengayiboni, le yokuthi ke kusazoba ne vaccine yokuqala, kube ne vaccine yesibili, kube ne vaccine yesithathu, maningi ama vaccine asazolandela, asazokwenziwa, asazofakwa kubantu. It's not just a once off vaccine, it's something ezolokhu iqhubeka. And futhi njengoba unrollile no president wethu ukuthi kusazonikezwa abantu abathize, abantu abathize ababalekile njengabantu njengothisha nanjengo nurse nje no dokotela, yibona abantu abasazoyithola kuqala i vaccine, until at least uthe kufanele ukuthi kuze kube ipopul abantu aba around about 40,000 noma
40 million,
I mean, so abazofaka leyo vaccine. That means at this moment we are close to 60 million in South Africa. That means how many percentage, maybe 80%, or 75 to 85% abantu abazovaccinatewa, laba abanye ke lo 15% kuzokwenzakalani ngawo. So ezinye izinto ke soyixoxa later lokho ukuthi ke why kube kanjalo, indaba kuma 36 basuke benzelani ukuze kube kanjalo, kungabe 100% of vaccinator. So isikhathi esiphila kusona, siyathanda ukuthi abazalwane, ngiyacela abazalwane nilalele nisizwe, and futhi ke we will try by all means to give you ama notes okwazi ukuthi nilalele nilandele lezi lokho lesifundo lesi ke about eschatology, because I think you need to know, you need to understand ukuthi ke what's going on in the world at this moment time, because if ungazi ukuthi kwenzakalani, uNkulunkulu uthe abantu bam bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Abantu babo into ebhubhisa abantu ukuswela ulwazi. So now we are giving you information throughout this week, njengoba sifastile, njengoba sikhuleka, sicela uNkulunkulu ukuthi akasize nje, and we like to inform you ukuthi nazi ukuthi what's going on. Ngiyajabula nje ukuthi lesi sikhathi ayisekho izinto eziphithizelayo, sebebuka lo generation, babuka osibaya na zonke no the queen nazo zonke izinto, but right now we are with you and we like to speak to you and make you understand ukuthi ke kwenzakalani ngempela emhlabeni. Ingakho ngithe namhlanje it just ngizokhijima yonke indawo, I will try to ukunikeza i overall ne overview yokuthi what's going on, because you have to know umhlaba ungakadalwa ukuthi kwenzakalani. uNkulunkulu esewudalile umhlaba wawunikeza uLucifer, uLucifer wayesemhlabeni futhi uLucifer isezulwini, wayekwazi ukusuka la emhlabeni ayezulwini emqali elokhu ekwizulu lokuqala nomhlaba wokuqala. So ngamanye amazwi, okay, angingasho ukuthi izulu lokuqala nomhlaba, umhlabeni wokuqala uLucifer wayekwazi ukuthi ke akwazi ukukhijima yonke indawo. So uNkulunkulu yabantu mazofunda uGenesis chapter 1, uGenesis chapter 1 lithi la uNkulunkulu ekuqaleni, uJohane uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waye uNkulunkulu, ulizwi waye uNkulunkulu. So masibuyela kulokho kuGenesis chapter 1 verse 1 lithi in the beginning was the word. No, angasho ukuthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, uverse one lawyer, right? Then maliqhubeka lithi ke umhla, mayise qhubeka ku verse 2 liqala lithi umhlaba wawungubumnyama. Let me read, lithi ke in the beginning God created the heavens and the earth. uGenesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. uNkulunkulu ekuqaleni wadala izwi nomhlaba. Then mase kufika uverse 2 uthi and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the spirits of the law of God moved upon the face of the earth. So ngamanye amazwi la lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izwi nomhlaba. Uverse 2 sezokwehla into ehlukile. UNkulunkulu akakwazi ukudala into engena shape, akakwazi ukudala into emnyama, akakwazi ukudala into engabonakala ukuthi kuhle noma kubi yini. So akakwazi ukubhala ukudwala into darkness, void. Yabona i-void into enjani? Into engena shape, into engena simo esihle. Kodwa ke lithi uNkulunkulu walidala. Ngamanye amazwi yabona phakathi kwaverse 1 noverse 2 kuneminyaka eminingi, abanye baze bathi millions of years, abanye baze bathi billions of years between uverse 1 noverse 2. But according to iBhayibheli, and we will give you also iloki understanding phakathi kwelokhu, so that abantu bazo understand ilo, bazoba ne understanding ukuthi phakathi kwaverse 1 noverse 2, and kunendlela thina esibala ngayo ukuthi iBhayibheli ne uNkulunkulu likhona la kujo uPetro futhi oyibalulala ethi kuNkulunkulu unyaka ungangeminyaka eyinkulungwane, usuku lungangeminyaka eyinkulungwane, nenkulungwane 1000 years, a millennium ingangosuku uNkulunkulu. Yabona amasobala according to iBhayibheli makusukela kuGenesis kuze kuyophuma kwisambulo, sibala lapho kuze kufinyelele kulokhu siqeda lapho 6 days. Ngamanye amazwi kuthiwa 6 days uNkulunkulu wadala umhlaba ngeyinsuku ezingake eziyisithupha, wase yaphumula ngosuku lesikhombisa. So masibala laphana ke ukuthi ke ngosuku lokuqala wadala ukuthi, ngosuku lesibili wadala ukuthi, ngosuku lesithathu wadala ukuthi, ngosuku lesine wadala ukuthi, ngosuku lesihlanu wadala ukuthi, ngosuku lesithupha abantu engeke bayazi ukuthi wadalani, wadala umuntu. Ingakho kunenumber kuthiwa 666 eso ichaza-ke kabanzi mangabe sesiqhubeka esesiqhubeka nendaba yethu ukuthi kusho ukuthini mangabe uJesu lokhu makuthiwa u-666 inumber yomuntu, yabo inumber yomuntu. So uJesu naye wayibiza ukuthi uyindodana yomuntu, okusho ukuthi lapho naye uyibala lapho ku-666 yabo. But we will explain ukuthi yindaba usathane anikezwe leli gama leli lokuthi 666 and akayiqambanga lona ukuthi u-666 uqanjwe yilo owakhuluma kwisambulo ukuthi inumber yomuntu u-666 yabo 666 yabo o 6 abathathu. And futhi ne-chip khona ilokhu organization eyenzayo futhi inabo lo 666 leyo chip le ekuzokontrolwa ngayo abantu, esoyichaza kabanzi ukuthi ke mayisifikile kuzokwenzakalani, sizobona kanjani ukuthi sifikile kuyona yona. Ngiyabona abantu betatazela kumanje beshona le nale nale, but ke we will explain, we will go deeper so that people will understand ukuthi what's going on. Should we panic right now or should we tatazela? When must we tatazela? Or sivumelekile ukutatazela noma kufanele sitatazele? We will explain, we will try ukukondensa isubject esingayifundisi inyanga yonke, siyifundisi isonto elilodwa, siyichazele. Nokusizwa ke noma umdokotela aphose imibuzo laphana, aniphosele imibuzo naya ede nalaphana ke, then lokho ke kuzosinikeza that understanding so that we will understand ukuthi ke what's really going on right now emhlabeni ke. And please listen, tell your friends to listen. Ngizogeqa amagula.
Amen.
Yeah, ngizogeqa amagula each and every time when I teach eschatology, abantu abaningi babuye basabe. I will try to ukuthi nginormalize and futhi kodwa ngingalifihli iqiniso ekufanele ukuthi abantu bali understand. I will expose the truth. I will tell you ukuthi what's going on, and I've been doing my research recently about globalization, yabona, ne one world government lokhu ehlelwayo, and also about America ne China ne lokhu ne Russia and ne Europe at this moment, UK ne BRICS, I mean not a BRICS, UK ne njengoba na iphuma ku United so ibizo kuthiwa ibizo ku European Union. So we will explain all those things ukuthi ke why kwenzeka kanjalo, yini ezo triggerisheka ngenxa yalokho. And iAmerica iyanyakaza, and iAmerica ibuka iChina kanje, iChina is taking over umhlaba wonke. And iAmerica has planted amalokhu amasosha ayo almost emhlabeni, 139 countries around the world inama base, military base enawo emhlabeni wonke at this point in time. And I will explain also ukuthi uIsrael right now in as much as i population yawo isanda ukufinyelela ku million yabona mangabe ukala indle indawo yakwa Israel you will understand ukuthi ke I incane even kunelokhu mhlawumbe ungayilinganisa njenge Kruger National Park esempumalanga so you can yabona iKruger National Park inkulu kuno Israel uIsrael ungawuhamba usuke ngala kwiborder uya kwenye iborder within 3 hours uhamba ngebus hayi ngemoto encane uhamba ngebus sina ngiyakhumbula suke eJerusalem siya ngala kwiborder kwiborder yase Gibhithe we went less than 3 hours we were there kulokhu kwi Dead Sea so eyintweni enjengalezo you want people to understand ukuthi ke what's really going on izinto uJesu akhulume ngazo kwilokhu encwadini ka
Call,
yes 24 akhulume ngayo so these things ukhulume ngazo yabona 24 usummarize almost everything about the globalization about izife ingalapheki about ukuwa kwabazalwane about ukuvuka koKristu bamanga about ama fake miracles about ama prophets bamanga all these things uJesu spoken about it kwi chapter eyodwa chapter 24 kaMatthew wakhuluma wahlukanisa izimbuzi nezimvu ukuthi kuzoba khona uhlobo labazalwane oluyimbuzi kube khona uhlobo labazalwane oluyizimvu so ezinye zezinto lezo we will explain ngizochaza lezo zinto ukuthi ke what does Jesus means about that when we interpret what do we do what principles esisebenzisayo in order for us to interpret lawo ma scriptures and lezo zinto uJesu akhuluma ngazo because we want people to understand sifuna ukuthi abantu bengasatshiswa abantu benganyakaziswa ufuna ukuthi abantu bangabi amagwala hey makholwa sicela ukuthi ningaba amagala niloku ninyakaziswa izinto ezingekho yabo lezi zinto ezenzeka manje musalo kunyakaziswa izona akaka ngicela ukusho kusayimihelo akakabi ikona kona kuyezo kuyikona kona mzukana kwenzeke kuyikona kona uzobona and futhi abantu bakithi ingenxa ukuthi abantu bakithi abafuna ukufundiseka abantu bakithi ngicela ukusho bazalwane ukuthi ke angisho ukuthi abafuna ukufundiseka ingenxa yokuthi ke si abantu bakithi bajahe ama miracles yabo abantu bakithi bajahe ama shortcuts abantu bakithi bayayithanda izinto ezisheshayo and futhi I understand ukuthi ke why abantu bakithi bathanda izinto ezisheshayo and uzathu lokhu Paul etshela uTimotheo ethi abantu ngeyikhathi zokugcina bayoba abanesimo sokumesaba uNkulunkulu and that's what we are seeing right now abantu banesimo sokumesaba uNkulunkulu but izenzo zabo ziyaphikisa lokho kuvezwa i leadership abafundisi kunesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla izenzo ziyaphika abazalwane benjalo banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa imikhambo yabo iyaphikisa konke lokho zonke lezo zinto ila sizohlukanisa khona abazalwane so that you will understand ukuthi masikhuluma ngokuthi ke abanye bayimbuzi abanye bayizimvu sikhuluma ngani masikhuluma ukuthi abanye bayisivuvu abashisi ababandi bayisivuvu kukhulunywa ngohlobo olunjani labazalwane we are going to explain all those things so that people you will understand and futhi we will analyze amabandla ayisikhombisa and sichazele ukuthi ke nge dispensation ethize ke amabandla ayisikhombisa lalimele ukuthi manje sesiyibandle sesebandleni lesingake njengoba sibona kwenzeka kanje inkinga yalesikhathi ke yiphi into ezolishaya ibandla lanamhlanje yini into ezosinyakazisa ebandleni lanamhlanje so we will explain all those things bazalwane ke I want you to be open minded please angizokunivuthisa la ngizonyakazisa ingqondo la and I want to inform you I want your mind to be sober uNkulunkulu asinikeza ngomoya wokusaba ubona usinikeza ngomoya wobugqila usinikeza umoya wothando usinikeza umoya wamandla and the spirit of a sound mind Jesus wants us to have a sound mind Jesus wants to have a power Jesus wants to have iloku uthando so lezo zinto ezibaliwe uPaul
ulayibalulile, they are very important for such a time as this. Ingakho elinye lamabandla ngicabanga ukuthi ibandla laseyifeso azathi uJesu ke nginalokhu ngawe, ubathestile abantu ababizwa ukuthi baba apostoli bamanga abebe ama Nikolao, and wabavivinya wabathola ngempela be abapostoli bamanga beyisinagoge lika Sathane. You prove them, but why such nginalokhu ngawe, ulahlile uthando lakho lokuqala. You understand? So zonke lezo zinto lezo mase ihlangene, and futhi ke we will explain something which is very important engifuna ukuthi abazana bayi understand le nto le yelokhu yoku understand ikhathi. Angithi kuneyikhathi esiyibiza ukuthi kairos, the God's moment, bese kuzoba ne chronos, bese kuzoba ke ne cosmos, kuzoba neyikhathi. Khona ikhathi engizoyichaza ekufanele ukuthi si understand. Ingakho njengoba singenele ku 2021, uNkulunkulu has given me i message yokuthi ke singene ku new era. And i new era is not just a season, it's something which is more than a season. And when Jesus came, ingakho kwafika uJohane wamemezela ngoJesu, ngoba Jesus brought a new era kwa Israel. He brought a new testament. It was the end of a Old Testament kwase kuzofika i New Testament. And aba prophet lithi iBhayibheli babefuna befunisisa ukuthi yiphi era uJesu azozalwa ngayo, yiphi era uJesu azofika, ngoba bayazi ukuthi ngalesikhathi kufika uJesu there will be a new era. Ingakho wathi uJesu mayifika yazi kwenziwa kanjani, kwamesane kwaba kwasuka from uBC kwaba ulokhu AD. Uyayibona leyo nto? So lapho kuyacaca ngokusobala ukuthi that's a new era. Ngeke kubale kusukela laphana ekuqaleni kokudalwa komhlaba ko Adam bese kuzofika la kuJesu, kufike kube u before Christ, yonke into ibeko Christ. Even nabantu abangokholelwa kuKristu, they have to believe, ngoba ikhalenda lisho kahle lithi BC, alibale enye into, libale ukuthi before Christ.
So now how the calendar changed for a new era, omunye uzothi kushintsheni kuze kube new era this time.
In your ear. So ubona isikhathi, ubona izinto ezenzakalayo, the way izinto. UJesu ukhulume kahle ukuthi ngeyinsuku zokugcina ngizawuthulula umoya wami. So in Jerusalem that was a new era, you understand? So manje ke wayesethi inkazimulo yakamuva izoba nkulu kuneyokuqala. In other words, wayesethi ke khona i-era ezoqhamuka okuyi-era yeyinsuku zokugcina. Noma engasho ngathi new era. Wayesethi ngizo understand khona i-era ezofika, khona la uzobona khona abantu behlubuka ekholweni, khona la uzobona khona kunezifo ezingalapheki, khona la uzobona khona imibuso ivukelana, khona la uzobona khona nokuvuka abaprofeti abaningi beyibiza ngokuthi bawo Kristu, yabo. So ngamanye amazwi he was explaining ukuthi you must know manibona, and wayesiyasichazela wathi manibona umkhiwana uhluma, nibokwazi ukuthi isikhathi sokugcina sesisondele, ukuphela komhlaba sekusondele. What does that mean? 1968 uIsrael regain its state sakhe. UIsrael for more than 2000 years I think, and ebengenayo indawo yakhe. Uyakhumbula ukuthi uSolomon wafike wakhe itempeli, lafika later on emva kokuthi lokhu Israel uhlukane, and ekulokhu ekuphele ekulokhu ekufeni kwaSolomon. And siyazi ukuthi wafa kanjani uSolomon. uSolomon mzokwa efoyise namakhosikazi amaningi, wagcina ngenxa yokufuna iqiniso, wagcina esethanda uNkulunkulu bamakhosikazi akhe, wagcina esedukile naye esekhuluma zonke izinto esethi konke kuyizeleze. Then ngaleyo moment wazala ingane yakhe, ingane zakhe zahlukanisa umbulo Jeroboam, bahlukana umbuso, kade umbuso nakuyena uhlangene. Ngalesikhathi usaphethe uDavide, uDavide wabusa 12 tribes of Israel, but sekunoSolomon kwamesane zahlukana izizwe ko 12 u-10 ngala kwa u-2 ngala zahlukana. Kwathi mase kubuka uRehoboam, hawu zamisana zahlakazeka uBenjamini, wahamba no uBenjamini wahamba noJuda ngalana, oIsakhaya noZebuloni noNaftani bonke bashona ngala, izizwe oDani bonke bashona ngala, izwe noma babehlukanisele khona base North, khona base South, khona base East nase West, kwakuhlukene kanjalo. Mangabe ubona ngendlela ezayihlukaniswe ngayo izizwe, zisimbolize isiphamba nosikaJesu. Sizokuchaza ke lokho masifika kusona, so that you will understand ukuthi ke kuzobe kwenzakalani ngaleso sikhathi. UNkulunkulu has explained everything, esinikeza information ukuthi what's really going on emhlabeni right now. So we will give you, I will explore everything, I will ayikho into engizoyifihla, ngizoveza yonke. yonke into and I will give you opportunity lokuthi ke ningibuze imibuzo nibhale nisibuze imibuzo ukuthi ke makukanjena kwenzakalana. We will explain every question, we will try by all means. Ezinsukwini ezayo sizozama ukuthi sizame ukukhombisa futhi nama graphics and eindawo ezithize ukuthi zimi kanjani. Sizothi mangabe senifundisa khona la sibe sinikhombisa ama pictures athize azonikhombisa ukuthi ke kwenzakalani kuphi. We will give you imap yomhlaba, you will see ukuthi kwenzakalani. We will give you ilokhu kwaIsrael ukuthi kumi kanjani emhlabeni, ukuthi America imi kanjani, nanokuthi iAmerica yenzani emhlabeni, isimi kanjani, kwenzakalani kuphi, so that you will understand ukuthi what's really going on emhlabeni. Sithule, there is something happening under our nose ukuze makushiwa kanjalo. So there is something eyenzakalayo right now, but the church, and ngizokutshela ukuthi iconfusion esebandleni yini eyenza ukuthi ibandla likaNkulunkulu linga-understand ukuthi kwenzakalani. Sibhizi sibanga izinto ezingekho, sibanga izinto ezingenamsebenzi, sixabanele izinto ezingezizisize nalutho. Esizothi masiphapha masiphaphame sesingasenalutho, ama-politician athatha izinto ey'thize, amaloko amasulumane athatha izinto ey'thize, ama-China athatha izinto ey'thize, ama-religion izinto khona ama-religions enza izinto ey'thize ke ey'mangalisayo, of which ke thina we don't know what's going on. Uyayibona leyo nto le, and leyo nto le izoshaya, but ke we will try to explain. Singathi ngeke ngize ngisho ukuthi deepa kakhulu so that ke singesidide abantu abaningi, but we'll give you the information engicabanga ukuthi uyayidinga at this moment in time, ezokwazi ukukusiza ukucalm down, ikunikeze i-understanding yokuthi kwenzakalani. And futhi sizokutshela ukuthi ke kusukela manje kunamazwe verse aneplan ukuthi makusuka manje kuya ku 2025 kuzokwenzakalani, kuya ku 2030 kuzokwenzakalani, ukuya ku 2050 kuzokwenzakalani, abanye they go as far as 2049 uyabo. So izinto ezizokwenza eziplanekile, njengoba nakhona iCoronavirus yenza lokho ekwenzayo, khona izinto ezenzakalayo. There are people who want to reduce ilokhu population, at least bafuna ukuthi balimite around about 1 billion to 3 billion, we understand. So khona abantu ekufanele babulawe, kakhulukazi futhi labo bantu ekufanele babulawe ke kuhlale kuyithina la eAfrica esifunela ukuthi ke si eliminate. But we will show you some of the things ezokwenza ukuthi uunderstand ukuthi why kwenzeka kanje, and also and see ezinye zezinto ezenzeke eAfrica, because if you don't know lezi zinto lezi ukuthi kwenzakalani eAfrica, and I'm telling you, you will never understand ukuthi we as the church kufanele ukuthi senzeni at this point in time, because anyone who arises mama ovela yecabanga ukuthi uyahlakani uhlakaniphile bayam destroy, and futhi zimbalwa izinto neindlela abayisebenzisayo uku destroy labo bantu nalabo baholi. Akusibona kuphela abaholi aba religious aba destroywayo, akusibona kuphela abantu bezenkolo aba destroya, ku destroya even ama politicians, people who are coming up as ama politicians abangafuni lutho. Recently no justice Mkhwengkhweng u chief justice wethu uke washo ukuthi khona laba ke bamnikeza khona around about 400 million yabo, wathi yena akalambile ngaleyo ndlela imali abayinikeza utreasury. Bona imali abayitholayo abafundwa itreasury ye country ukuze bakwazi ukuranisha umsebenzi wokwenza iwokusiza i country, you understand. So ngamanye amazwe there are people who are using money to manipulate certain people, so kunama levels athize abawasebenzisayo ukuze bakwazi ukuthi ba control abantu abathize and ukuze bakwazi ukuthi ba destroy abantu abathize, and they are using the very same strategy in America, in Europe, they are using the very same strategy in Middle East, and they are using the very same strategy in Asia, in the Far East. It's the same strategy that they are using, and we will show you some of the things. Njoba ngisho ngithi we are not going to go deeper, we need to give you just enough understanding so that you ibandla lika Christo, we will be able to understand ukuthi what's going on,
and also to be relevant, to know what we need to do, because I feel ukuthi we are talking about, okay, when you teach us about eschatology, for me nalokho ukuthi then what do we do ukuze sibe ready, because when we talk about it but we don't do anything ukuthi sibe ready, then we are also as well defeated if ukuthi asi we don't prepare ourselves.
Yes. Yabona kuyethiwe for you not to prepare yourself. It's already you have planned a defeat. Yes, you have planned to fail. Yabo. So that's a thing le engifuna ukuthi abazwane ba understand. Obunye bazalwane ke, and the devil has played his role futhi ukuthi enza abazalwane bangabi abantu abanikelayo. We understand. So banqundeke when it comes to giving. Ukuze thina njengabantwana baNkulunkulu esine vision, esine understanding ukuthi ke yini esifunayo, yini ekufanele ukuthi siyenze, nanokuthi amabandla ethu kufanele siwathathe from point A to point B. We understand. So mina njengomholi, mina iMount Zion Incarnation, I've chosen a style so leadership engisebenzisayo namhlanje. And ngiyasazi sisebenza kanjani, ngiyawazi amalokhu ama limitations awo nama advantages nama disadvantages azo. Ngiyazi ukuthi ukusuka la kuya la and kwenza ukuthi mangisuka la, I'm not going to use the very same strategy engiqale ngaso ibandla. And ngizothi mase ngiqhubeka sengiqhubekela ku phase number 2, ku era number 2, then I'm using the esinyi strategy sokumuvela phambili. So and ukusukela lapho nokumuvela phambili la kufanele ukuthi ke uye khona where you are taking over, where we are growing bigger and better and broader, you need another strategy. You can't use the one and the very same strategy. Awukwazi ukusebenzisa istrategy esisodwa oqala ekusoqala ibandla ucabanga ukuthi uzokwazi ukuqhuba ngasi ibandla. No, ayisebenzi kanjalo.
Nemoto ayihambi ngegear lock.
Exactly, mama. That's a thing. Mina, I know exactly ama methods engiwasebenzisayo until ibandla lize lifinyelele la kufanele ukuthi lifinyelele khona. Kanti ngikhuluma nomfundisi uMbazini nje sixoxa naye ngithi mina, people they don't understand what's going on. When you are creating a church, usuke wazi uthi uPaul njengenyanga yokwakha and ngibekile foundation. If foundation yaba uthando, foundation yaba uKristu, if foundation yayizwi likaNkulunkulu, ilona lowo ke akaqaphela ukuthi wakha kanjani kule foundation. Yes. Abanye bakha ngokhuni, abanye bakha ngamatshe, abanye bakha ngenhlanga straws, abanye bakha ngegolide, abanye bakha ngesiliva. Abantu they decide ukuthi bakha kanjani kule foundation. Yona foundation as a leader ngiyibekile, I've been given a blueprint, I've been given a vision, I've given i vision yami ukuthi ke na indlela engizowa mina. I vision enginayo eyokuthi nje I preach the holistic gospel elidila nomoya nomphefumulo nomzimba. We understand. So I know where I am going. The problem is when you build usubekile foundation, you are raising sons and daughters. Ama sons and daughters they don't know the whole vision yakho and bayayifunda bengayi understand ukuthi isho ukuthini, bangayi understand ukuthi iyapi. Along the way ubakhe uthi lo ngizomenza abe isiya, yabo, lo ngizomenza abe ihira, lo ngizomenza abe ihiye nesiyera, lo ngizomenza abe i dreamer, lo ngizomenza abe khona umprofeti, khona umprofeti o read ama signs, khona umprofeti obona ama vision, khona umprofeti ozwa i voice kaNkulunkulu, bese kuba khona umprofeti owenza ama practicality, bese kuzoba khona umprofeti okhuluma in riddles and parables, yabo. Ubenze bonke labantu uba train bonke ukuthi yabo lo uzodlala number 9, lo uzodlala number 5, lo uzodlala number 4, lo uzodlala number 6, uyena ozogijima yonke indawo. Ubakhe ngalesikhathi ubakha, bese befika bethengeka kalula, bathengwa abantu abangaphandle. But no, wena wozokwenza ukuthi la akazi ukuthi ngimakheleni ukuthi abe yileyo nto leyo. Mayise phume eseyodlalela enye team, kanti mina bengimakhile, akafika ngeyilento ayona, ngimakhile waba yileyo nto leyo. So mayise phuma wazi le ndlela eyakhala ngale, aba understand ukuthi why I had to make you ube number 5, why I had to make you ube number 9, why wena ngikwenze wabe number 6, ugijime yonke indawo, udlale yonke indawo, why wena ngikufake wabe number 6, udlale ibhola ngala ngaka left, ugijime ube yabona zonke lezo zinto. And people they don't understand. understand ukuthi njengomholi when you preach you are making people khona amabandla a preacher i prosperity khona ababandla a preacher i doctrine ama doctrines they are standing on doctrines bese kuzoba khona amabandla who are preaching i deliverance khona kube khona amabandla who are preaching the prophetic ministry kube khona ababandla who are preaching the kingdom uyayibo the kingdom of god
kube khona evangelize
kube khona amabandla who are preaching salvation uyabona a specializer nge salvation ngeke uzwathinte when it comes to ekukhiqizeni abavangeli like faith mission faith mission angicabanga ukuthi alikho ibandla elikhiqiza abavangeli njengebandla lase faith mission bese kuzoba ibandla lase assemblies of god alikho ibandla elikhiqize aba othisha the pastors the teachers of the word njengebandla lase assemblies of god singabizo babo ugumbi singabizo babo umsiza singabizo obane many people who come from iloki assemblies of god they most yabo they are teachers because verse bazalo umpostolo uthisha ubaba uloko ubengo so into enjengalezo bese qhamuka babo ubaba uduma who were like evangelists who were performing miracles and nabo bazala abantu abanjengayo yayibona nje zonke lezo zinto we need ingakho nje namhlanje ngithe angizokuba specific ngizogijima yonke indawo so that ke sizokwazi ukuthi is analyze everything tomorrow when we start when we continue I will explain exactly I want you to understand ukuthi where are we going sizohlehla siyoqala lapha ku Genesis la umuntu engakakhiwe excuse me la umuntu engakadalwa khona la usathane kusawuyena obusayo la usathane sahle nengelosi la abatho science ingaleso sikhathi kwakuphila ama dinosaurs yabo we will explain ukuthi kwakwenzakalani kwanzakala kanjani lokho kwenzakala kusathane uLucifer wangena kanjani ilento eyamngena wayesephenduka wayesebo usathane and sigudleke bese siyabuya ke singena ngaphakathi la usathane esedestroye khona umhlaba and we are going to take amavesi azo zonke lezi zinto ukuthi mzukwane sewudestroy umhlaba kwenzakalani when he destroy umhlaba wawudestroyelane wawudestroya kanjani then from there we gonna move sibona uNkulunkulu esedala something which is very new yabona esedala sekuyi recreation yabo so esedala umhlaba ke esedala nomuntu we will try to analyze uday 1 ukuthi makuthiwa wadala ilanga kusho according to isalvation uJesu ngicabanga ukuthi ngizokhiqiza yonke imanual ngesonto elilodwa and I'm going to give abazalane analyze ukuthi ngo day 1 kwadalwa ilanga inkanyezi nenyanga yabo so and explain ukuthi lokho kusho ukuthini kingdom wise kusho ukuthini salvation wise kusho ukuthini dispensation wise kusho ukuthini lokho so that people will understand ukuthi ke what's going on yabona iBhayibheli le bake bathi ngizwile ukuthi upapa badlula ibhenini iBhayibheli emaRomeni yazi ubhene incwadi ephethe ukuphila ubhene incwadi ephethe umlando ubhene incwadi eyasiza ama astrologers yasiza oso science bengasazi ukuthi ke and indaba kuno February 29 and le ncwadi yabanikeza isithombe sokuthi mzukwana kuba no February 29 ilipiye it because kwaba nendoda eyamisa ilanga yamisa ama planet wonke uyamisa ukumuva kumhlaba yayimisa same time kwathi kwama yonke into kwathula kwathi ngenxa yomuntu emhlabeni yabo so kwaphazamiseka iroutine yokuhamba kumhlaba uku revolve around the axis angithi kusho kanjalo so kwama bathi nse yalwa yaze yanqoba then bayisiqedile ke then umhlaba wase uyaqhubeka futhi wa move until ukuze ba we will explain zonke lezi zinto this bible has so much bazalwane has so much we will try and sihlanganise silthunge njengomthungi lenze yenze isense kuwena so that you will understand. Angese siliqede liphethe izinto eziningi kabi leli Bible ngikutshela. We will try to explain. Yabona nje kulezi insuku nje kusukela namhlanje njoba ku Monday sizoyishaya kuzokuba umgqibelo noma kube isonto. Sizoyivala ngomgqibelo because there is so much in the Bible. Ngingakho nje ngikunikeze lesi sithombe lesi sithi eschatology because I want to give you a study about the last things. Izinto ezizokwenzeka ngeintsuku zokugcina. Ngizonamulula yonke into, ngizombundulula yonke into. I want you to understand ukuthi uNkulunkulu uphethe yonke into futhi ayikaze imphunyuke and he is holding everything. And ungabona ngathi ukuthi imphunyukile this time around and ngizokukhombisa another side likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi enze into engathi imphunyukile kanti uyiphethe ngqa. Lapho uJesu egibela umkhumbi ephakathi emkhunjini amanzi ebengena ngaphakathi kanti umkhumbi uphethe ulwandle ebesemkhunjini ngaphakathi kube ngathi imphunyukile kubonakala amanzi engena emkhunjini kanti no, he is in charge. Bamthathe bamfaka engcwabeni athi bhidlizani le temple ngizolakha ngezinsuku ezintathu kubone engathi imphunyukile kanti no, uzovuka ngosuku lesithathu ethe phakathi emkhunjini ebengaphakathi komhlaba engaphakathi emangcwabeni engaphakathi la kuphethwe khona izihluthelelo zokufa. Neze hides. We will explain all that and for you to understand ukuthi why uJesu kufanele ukuthi ayisiphambaneni, why fanele aqala adlule eGetsemane, why he has to go on that cross, on the tree, why asuke esihlahleni ashone phansi engcwabeni angagcina engcwabeni ahambi ngaye ngaphansi eshiyo legehena uqobolwa khona, and why he has to arise mayisuke egehena anyuka ezulwini ayekubaba ekhaya ezulwini, why he had to go leyo route. We will explain all that.
So prepare yourself, open your capacity and open your heart to receive as a child. Ukuze mawuzamukela lezi zinto, they will work for you egameni lika Jesu. I'm so excited.
Yeah, enye into uJesu ayishilo mama uthe actually uNkulunkulu oshilo ngomprofethi ngithi uHosea if I'm not mistaken uthi abantu bambabhubha ngenxa yokuswelulaza. People, they really don't know, they are lacking it, they are afraid. Awubuke manje sisaba iCoronavirus. iCoronavirus ayinali khambi and iluyo umzimba. Sifaka iayon emzimbeni, sifaka ama vitamin C, vitamin D, sifaka vitamin whatever or zinc zonke siwafaka la umzimba ukwazi ukuyilwela. Kuphi la kwakukwa emphasize wakhona ukuthi umzimba uyayilwela khona eyifeni kuthiwa kuphele zonke bahlanganisa wonke ama drugs manje ukuthi ke afakwe emzimbeni wethu so that umzimba uzobhoosta lokhu system, immune system yethu ikwazi ukuyilwela. Have you ever seen such a thing? Yilapho uJesu asho khona ukuthi ngezinsuku kuyokhona izifo engalaphe kodwa izolasha umzimba because umzimba there is something onayo. Wake wezwa kudayiswa ama products adila nokuthi aboost umzimba wethu ama products wa lama products amawadlile iwona siza umzimba wakho ukuthi unciphe, iwona siza umzimba wakho ukuthi ube healthy, iwona siza so it has never been a time like this la kudayiswa khona ezinye izinto engakaze icatshanga ukuthi zingadayiswa. Ikuphi la kwabo emphasizewa khona ukujima ngendlela ekwenzeka ngayo namhlanje? It because prepare umzimba wethu ukuthi awube stronger because ama disease aqhamuka namhlanje azo attack umzimba, azo attack. Isiphi isikhathi esake saba njengalesi la kwayo kwaba khona ne mental illness ngendlela eyiyona, and i depression is so huge in this time. Izifo zengqondo izona yabona nje i depression ihamba phezulu and ukugula lokwamakhanda ukuthi no bipolar laba bahamba phambili ngendlela manga kuthiwa yini okunye lokho a bipolar narcissistic zonke lezi zifo. People are crazy, people are sick in these days. Ku athekwa ingqondo. Why uPaul asitshela athi ahlomeni zonke izikhali zikamoya? UPaul wayiqonda ukuthini mayithi ahlome zonke izikhali zikamoya? Wayazi ukuthi kuzofika izikhathi ezinjengalezi la kuzokhishwa khona ama game. Abantwana bethu badlala ama game usuku lonke and ingqondo yabo ibe hooked, ingqondo yabo bambeke emagaming, ama game lawa sekwazi ukwenza ube supernatural. Ingakho manje singenela ku 5G, singenela ku 6G khona manje. Sisakhala ngokuthi thina ke kusafakwa ama towers lawe 5G kanti vese sebesebenza ne 6G ngaphezulu. iChina isisebenza ngo 6G manje ilungisa 6G thina sakhala nge 5G at the moment. So izinto ziyashesha kuyagijinga yonke lento. Why gijinge kanje? IBhayibheli lishilo khona la iBhayibheli sizokunamulula sizokuveza kube sobala bakithi ke. We want to help you. We want you to understand ukuthi ke what's going on. IBhayibheli ngicela ungayithathi kancane lencwadi. And futhi ngisacela ukugcizelela ukuthi please if you can have a hard copy yalencwadi le yeBhayibheli. Mangithi hard copy iba nelinje noma likhona lelisefonini. Lelisefonini amaningi awo sebewa adjustile. Khona ama verses angasekho kulona lelisemafonini le kuma gadget. Khona sebe angithi njalo mas updater nazo siya update ke. Khona ama verses asangasekho phakathi. But siyokuthinta lokho mangabe sithola ithuba. Kodwa if you can have a hard copy yalento lo ube nawo abe maningi kwi library yakho and have a hard copy lelo alukwazi ukucisheke lelo alukwazi ukusuleka lohlala linje all the time. That's why I love ifa lam lelo ngalinikeza ubaba umsomo. This is my ifa and elimnandi liphethe zonke izinto King James version. So ngilokho ke bengifuna ukusho ke today. I want us to understand. I want us to have it. We want you to understand, to have the truth, and this truth will set you free. I want you to understand. And another thing I will ask from you, ukuthi please bengisayithinte kancane ngangazi ngase ngidlula kanjani leyo ukuthi uSathane ufuna abazalwane bangani so that we will not fulfill our mission, we will not fulfill our mandate ngendlela esifuna ukwenza ngayo. Uyabona njengamanje asikwazi ukuya emasontweni, uthole ukuthi kakhulukazi abazalwane bethu njengoba senanda nje semlase Clement sisesikhaweni solundi seyindaweni zonke ezahlukahlukeneyo and abantu abaningi abayijwayeli i-technology. We understand
abanye bayayiresista.
Uyayibona njengoba uyiresista i-technology ke uzonikela kanjani? Kanti la fana ukwazi ukunikela, ukwazi ukunikela nangenamba, ukwazi ukunikela nya ukuthumela, yabona ngeindlela ezahlukahlune. Senifundise nozepa nasemasontweni, ukwazi ukuzepa usendlini yakho, ukwazi ukuzepa noma ukuphi udinga ukuthi uzuye ebank, you transfer that money EFT, wenze lezo zinto so that we will be able to fulfill the mission and the mandate. Yes, ngiyazi ukuthi abantu abaningi angabe namahloni okuyisho lento. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazothi yena abafundisi badla imali, abafundisi benza ukuthi bakhohlwe izinto ezenza. I thank God ngo president ukuthi namhlanje uacknowledgele umsebenzi owenziwa ibandla. That was a great powerful thing ukuthi u president acknowledge imsebenzi esiyenzayo, ukunakekela abampofu, ukwenza i counseling kulabantu abahluphekayo, abahluphekile, and to pray for those people to meet the spiritual need and the physical need yabantu. Uacknowledgele u president, that was a greatest thing u president engaye ngayizwa ayenza. Yabo to acknowledge the church ngomsebenzi elwenzayo, and there are so many things that we are doing as the church ebesinga acknowledge. We work tirelessly. Buka nje namhlanje i coronavirus isha abafundisi abaningi, limaza abafundisi abaningi. Why? It because we sacrifice, we go to ema funerals, sikhamba indawo ethize sizama ukusiza abantu. At the end of the day, boom, kushayeka thina zonke lezo zinto lezo, and sekufa manje abafundisi ke zonke lezo zinto le. We are trying to deal with the community. So we are there exceeding abantu and helping people. Sometimes abantu bamisane basishintshele, uyabona, basishintshele ngomzuzu ogcina kube ngathi asenzi lutho, sabafundisi sitholakale nje sesizifa ngamvunye and ngendlela okwenzeka ngayo. But it is and I really acknowledge, siyabonga baba president ngokusho lawo mazwi, asho into enkulu kabi lawo mazwi owashe kuthina. Amen, amen. Abazalwane ngizobathumelela ispeech sika president, ngizon forwardela nje mangiqeda khona la and see ukuthi ke what the president was saying. And that's why siqalele it because we wanted to listen to him. Sizo sobaba ukuthi uthini. So masikwazi ukulalela nosobaba nathi ke nizokwazi ukusilalela ke. So namhlanje ke ilelo hour ke ebesithe solthatha ke seliphelile. I want to take strictly 1 hour. Njoba sithathe ngo 9 manje siqedile ngo seku 10 manje. I have to close. I have so many things, but tomorrow I'll be beginning to start the journey. Yeskatology sizoqala ekuqaleni. I want you to understand umhlaba ukuthi udalizwe kanjani, and I want you to understand also namalokhu nama laws of interpretation. Khona lento ekuthiwa first thing first, interpret, yabo, into yokuqala leyo eyenzeke ekuqaleni. So we use the interpretation nendlela yokuinterpret izinto, the methods and the way and the formulas yokwazi ukudila nama prophecies athize, ngoba ama prophecies awafani ngendlela asebenza ngayo. ayo esebenza ngendlela ezahlukeneyo. So abanye bamisane ba misunderstand then ba misinterpret then bese kuvela enye meaning ongesiyona le uNkulunkulu ayifuna. But the Bible can say anything, can say many things, but we need to understand and use our principles, achieve the laws, theological laws, to interpret the Bible. The Bible interprets the Bible. So that's a way esokwazi ukul understand ngakhona. Khona umbuzo nawo mama before siva?
No, anginawo.
No, comment.
No, anginawo umbuzo. I'm just saying there are so many things that we will cover. And for me, I have this realization that this is a waking up stage. It's like uNkulunkulu wayesebenzisa ikhathi enzima ukuthi avuse abantwana baka Israel ekunganakini, because ikhathi ezimnandi kwaye kube khona la bekhohlwa khona. But right now it looks like God is reminding us. I believe that many people have gone back to God's feet ukuthi bayofuna ubuso bakhe, and also remember who God is
empilweni
zabo. And I believe also this is a relevant time for us to be equipped and awake and sivuke ukuze sazi ukuthi singobani. Now there is something ebihlaling frustrate ababa ukuthi I don't know bengiye ngasho mina ukuthi we are not expecting uvulo lwandle ngoba lwavula uMoses.
That's true.
Namhlanje mangase ukhulume ubuyele in time yokutshela uMoses abantu bayandize emoyeni, he will not understand that. Nathi la sikhona sikusho ngokukhola uvula kwakho lwandle, because namanje mangithi ngishaye ulokhu uza phansi ngithi avule kulwandle angikaze kuze kwenzeke in my lifetime. So there are things that we need to do now as umuntu abantwana abakaNkulunkulu, but lokho sizokwazi ukuza ukuthi siza uNkulunkulu ukuthi uthini, and then mase siyenza. I believe ukuthi by understanding the time that we are in sizoba relevant, njengoba usho ukuthi ikhathi khona nento kwayisho ezinsukwini wathi uma ngabe uNkulunkulu ekunikeza iprofesi and ungayisho ngesikhathi ekufuna lusho ngayo,
yes, that's
mase usuyisho isikhathi sesidlule kufanele ukuthi usuyabhimba.
Exactly.
Ayibisaba namandla instead ukubuyisho ngalesi sikhathi uNkulunkulu abesho ngayo. So mase ngiyambuza kubaba ukuthi what if you are given a prophecy but you don't have an opportunity to say it, and then he says you need to pray about it, because when you pray about it you are making it happen, activating it to ukuthi iprophecy la ehlile iwenze umsebenzi lo bekufanele ukuthi wenze. But if you do have an opportunity, khuluma ngaleso sikhathi. Okunye wakwakusho ukuthi kwesikhathi ukufise ukutshela umuntu something, and then you miss the window, mase usumtshela kube sengathi usuyamphoka ngegokuthi atmosphere and the window has gone past. So now when we are in this time of a new era and we understand the relevancy of us as a church, because really there was a time for me baba langi lade kukhona zonke lezi ntate zenzeka langi buze khona what am I supposed to do. Now if vaccine yafika abantu bayafa, what am I supposed to do mina as a child of God? I know ukuthi kwathiwa uPaul uzofakwa lana la. I don't know. I'm confused. There are so many things that are being said. So now how do we hear uNkulunkulu when kunomsindo ongaka and people banama interpretations abo, yabo? Lo interpreter ngendlela yakhe nalo it's like usuhlelo lalela abantu bekhuluma ngevese lodwa abantu bakhuluma izinto eziningi ezibuye iphambana. But yes, I'm so excited about this time, because I am going to understand the relevance of me as being a child of God in this time ukuze ngenze the right thing.
I'm so excited now. I've been praying for such a time as this, but uNkulunkulu ngicabanga ukuthi ke in a right moment gave me an opportunity, because some of the things that I'm going to explain
yes,
and ngizo explain lento le yeyikhathi special njoba kwisikhathi deliverance and isikhathi se prophecy, zombili lezo yikhathi lezo uNkulunkulu wenza ngebomu uyihambisana, nanokuthi ke there's going to be a transition, yabo, indlela izinto ezizokwenzeka ngayo. Some basazohlala kwi deliverance ngendlela endala, while others be move khona bazohlala efwini nase ensikeni yefu nasensikeni yomlilo. Where else ngale ngaphehleya kweJordani awubusaliboni ifa obusayibona insika. So some of the things,
so khona izinto ezisalala
mama khona ezinye izinto ezisale endleleni, we understand. Abaprofeti, most of abaprofeti esikhathini esedlule balokhu bahamba nelokhu babehamba bephethe induku, but lo uJesu abangisayiphathe induku, wayesephethe ngomlomo esekhuluma ukuthi akwenzeke. kwenzeke kwenzeke kuvuleke kushintsha amanzi abe yi-1 kwenzeke zonke izinto and the people they need to understand ukuthi what's going on why ilokhu i-deliverance ne-prophecy ifake ibandla ehlazweni kangaka and futhi yakhipha abantu abaningi kangaka enkingeni kulesikhathi sanamhlanje and iyaphenduka yayinto uma ungayena umprofethi ungazenza imangaliso ungayenza i-deliverance awunawo amandla uyayibona-ke so why kwenzeke kanjani and we need to understand isikhathi ukuthi-ke khona-ke esikhathini esedlule esingaphambili wathini uJesu concerning isikhathi esinjengalesi masibuka amabandla ayisikhombisa sibuka nalento eyenzeka manje and konke kukhulunyiwe ebhayibhelini sizoyihlanganisa lento that's why ngithi mina I'm not here to preach to you I'm here to speak to you yabo so we need to understand lezi zinto and understand mina I'm not angitatazeli that's why abantu abaningi when I'm doing i-deliverance uthole ukuthi-ke mina uzongibona ngimile lapha epulpiti ngigoqa izandla kodwa kuqhashuka amademoni aqhuma abheke phezulu abantu bahlepula iy'hlahla iy'hlalo bagxhume bashonele kodwa uma ubuza ukuthi kwenzakalani mina engenza leyo nto le I'm not moving so much of my physical energy but I'm just using the authority and you need to understand ukuthi ke that's another level ofinyelela kuyona to be able to control and to maneuver isimo without you moving your physical and straining your voice your vocal cords but you just use the authority we understand so mawuphuma lapha eminyango abantu abenza izinto ezinyanga nezangoma nabathanda sometimes akusibona abamuva kakhulu kumuva izinto ubona kumuva izulu ubona kumuva imvula kwenzeka izinto bona benganyakazanga so we as the church sithanda ukuba kwi infant stage sangafuna ukufika kwi maturity because fanele size sifinyelele ebudodeni opheleleyo yabona uPaul uma ekhuluma kwizenzo kwilokhu abase-Efesu chapter 4 athi size sifinyelele ebudodeni ebukhulwini bokugcwala bokuyazi indodana kaNkulunkulu and we don't understand we haven't reached kwi-level yoku-understand i-full maturity yokuthi uJesu ucabanga kanjani yini eyenza ukuthi uJesu bethi bazomtrigarisha bathi Jesu kufanele yini siyikhokhe intela amesana athi uJesu ngisacela ukubona ningikhombiseni imali uyabona ngalesikhathi ethi aningikhombiseni imali into eyenzeka lapho bamletha futhi bayikhipha ngenkulu ye-excitement bayikhipha ngenkulu ye-excitement bathi nansi Jesu wayesethi uJesu ubanlo lapha esithombeni bathi uKesari wayesethi nikezani uKesari kaKesari ninikeza uNkulunkulu ayi bamesane abakaze bakubona ukuhlakanipha okunjalo that was not amandla uJesu awasebenzisa to push the Pharisees but wabadismantlisha true wisdom.
Yeah.
You understand?
Yeah.
So the wisdom that Jesus have, iyakwazi ukuhlula ubuqili. Hey, Nkosi yami, angazi ngayigcizelela kanjani. Ukuthi umama angamemezi kakhulu ungale nabantu. So ngiyayithoba ke manje sengiyakhumbula. Sengiyakhumbula my queen. Nkosi yami, Jesus. So uJesu did that, mama.
Yeah.
And khona izimpi, khona amademoni, khona ama characters. Abantu engesize siwalwe ngokhana bashanda esingesize siwale ngo fire upon fire with fire no we cannot but I require a level ethize of maturity a level of cheese of mental capability yabo so I require that kind yabona mazofika abafarisi bathi bezomqhatha uJesu nabantu faneke wazi ukuthi umbuzo uqhatha nobani uyafika umbuzo uzothi ke uJohane ufika uthi lokho kwenza uJesu ukwenza ngaliphi igunya yabona laba bezi ngokhara bashanda rabasanda it's not fire by fire here we understand so ubuza ukuthi lento yenzayo ulenza ngaliphi igunya wayesethi uJesu nifike ekhaya bafowethu angikale ngibuze kuqala ngithi uJohane ulenza ngaliphi igunya lokho akwenzayo what does that mean mina lokho kungitshela ukuthi Jesus was well informed about the community affairs Jesus was well informed ukuthi ubani o-influential in the community at that time the person that was influential who was bringing controversy kuba Pharisee was John the Baptist and they were afraid of John the Baptist manje mase bezombuza uJesu bathi lokho kwenza ukwenza ngakhunya lini wayesethi ke ngingakaniphenduli ngisacela ukubuza uJo uyabazi labantu abala bayabafundi baka Johane bami anilandela uJohane umbhabhadisi bayazi yonke into ayenza uyazi ukuthi ke mabe phendula bathi uJohane akaveli uNkulunkulu bazoshawa abantu and mabe thi ke kushuthi mangabe uJohane vela uNkulunkulu kusobala ukuthi naye uvela uNkulunkulu fanele bamvune wayeseyababuza wathi ngiphenduleni mayena ngiphendula ke nami ngizomphendula bamesane basaba ukumphendula then wawina kanjalo uJesu khona ezinye izimo engafuno rababa bangizwe kahle abazalwane but they that's why kule era new era ngithi mina abantu asicela ukuhlakanipha uNkulunkulu because yabona manje ngeke ngakhulume khona intshumalade ngishumela ngithi ke it's wisdom versus ubuqili at this point in time akaze kube nesikhathi esinjengalesi esake saba khona emhlabeni yes history repeats itself right but isikhathi esikusona isikhathi esigcwele amaqili sigcwele amaqili ngibala khona into kade ngiyibukela kwilokhu kwi Carta Blanche so i Carta Blanche it's a program about the news yabo izinto ezenzeka emphakathini so bathi igebengu zanamhlanje zamaqili ngalendlela ziyakufonela endlini zikufonelele ukuthi ke imoto yakho kune parts engekho iyamalfunctiona imoto yakho and bashinga into ekhona ngempela iyamalfunctiona so sizothumela ujipa uzolanda imali imoto yakho and bazofika namaphepha you have to sign those papers ubanikeze sizo update within 15 to 30 minutes ukuthi imoto yakhe sikuphi yenzakalani kwenzakalani we will call you kanti imoto yakho isuyihambisile uyidedele imoto yakho with a smile ujabule ngendlela ubuqili obusezingeni eliphezulu ngayo it's a level angithi uyabona ukuthi isikhathi IT information technology so ngamanye amazwi ubuqili manje ungacabanga ukuthi kuzosetshenziswa iforce ukhonjwe ngesibhama no ama amisha lawo akhombana ngeziphama ama amisha lawo azokuhlukumeza no lawo ama amisha abantu ngempela into esebenza la kushaya umqondo womuntu kudilwa nengqondo
yakho so you're not gonna fight but I will
yes bakhona bazolisa
ungene kwi cage and find yourself not able to come out
mama uzokhipha imali yakho ujabule uyifake ubanikeze imali yakho uzoyikhipha imali kwi ATM uthi abakusize bayithathe imali yakho bakushintshele ikhadi bakunikeze elironge uzo yonke into uzoyenza uhlele ulokhu hopeful uhambe bathi thatha uplastic ahamba na uye ekhaya uvule ekhaya ungawuvuli na uhambe hopeful ukuthi kukanjalo uzo resign emsebenzini uthathe imali yakho uyifake khona kuphele yonke into uzobujabula uhopeful ukuthi hey uNkulunkulu wangenzela indlela esheshayo yokwazi ukuphumelela kanti uqeliwe isikhathi samaqili lesi that's why I'm saying to the Church of Jesus Christ let's pray for wisdom and wisdom it's a principal thing
amen
leli sonto nje sobe sithila nayo
yeah thank you mase ngibuzo omunye umbuzo manje nabona ukuthi udokotela ugcwele kanjani so enginayo imbuzo sengiyiseveli kusasa So siyabonga kakhulu usuqedile ngithi baba
Okwa namhlanje sengiqedile come tomorrow prepared
But we need to close with prayer because this is our fasting Bengicali kuthobazalwane bathi share with us ukuthi how was their experience so we see with people are excited to listen to what Dr. Swane had to share today But I would like us to pray manje egameni lika Jesu bawo ithongcwele siyabonga ukuthi uNkulunkulu ophilayo siyabonga nale information osinikeze yona to know that you are waking us up father we know that as one era ends and another one begins kuba khona a breaking and the shaking and the proving yezinto ezikhona ukuze lezi ziqiniso sizoma zi remain this shaking father it also shakes us Sometimes we feel as if oh ngabe sizo survive yini but siyabonga uNkulunkulu wethu uthi masibambelele kuwena siza u survive siyanxusa ke uNkulunkulu wami sithi yandisa ukukholwa kwethu sithi help our unbelief we believe please help us and increase our faith. Baba siyakhuleka nkulunkulu wami ukuthi that element of doubt
yes.
that exists in our faith be removed so that our faith will be pure, be able to take every mountain, every obstacle and put it into the sea.
Yes.
We declare Father today
you,
that we are more than conquerors.
Yes,
we declare Father
yes,
that we shall not look down on ourselves.
Yes,
we
yes.
declare Father that we shall not give up.
Yes,
even
Father.
Right now mighty God, we receive healing in our bodies
oh, yes,
to
yes,
all
yes.
of us and all of us namhi faka phakathi ngoba uthe asikhuleke enkulunkulu wami sifake esikhaleni sithi baba philisa inyama yethu siyabambelela ezwini lakho nkulunkulu wami othe umoya owavusa uChrist wabafileyo imephila kithi uyovusa inyama yethu efayo siyabonga ukuthi akukona uma yebo umoya ongcwele uphila kuthina as you have declared Father in your word that you will never leave us nor forsake us. Right now, Father, we receive the Ruach of God. We receive your Ruach, mighty God. We receive it in Jesus' mighty name. We allow your healing to come and permeate in our bodies, to activate those areas that are shutting down, to activate those areas that are sick, even the hearts, those are the hearts that are broken. Lababa phelelwe ithemba ngoba bebona izinto zenzeka. Father, we activate nkulunkulu wami. We receive the activation that the Holy Spirit does. Eimpilweni zethu njengamanje egameni lika Jesu Christ wase Nazareth baba siyabonga ukuthi sesiphilile samukela ngokubonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngoba uthezwini lakho masicela wathi sowufumana wathi masinqonqotha wathi sovulelwa wathi masifuna wathi sizothola siyabonga baba ukuthi izwi lakho liyiqiniso simikulo njengamanje egameni lika Jesu. Even right now Father we pray for provision. We open our hearts to receive mighty
yes,
God, because the provision and finances come from the Spirit, not so much from working hard, mighty Jesus.
Oh,
for those who are going to believe right now,
thank
they shall see miracles happening in
yes, Father.
They shall see the provision flowing into their lives
yes,
in Jesus' mighty name.
Thank
so right now, Father, in agreement, we are opening
Jesus.
Our hearts, Father, and we are in agreement. Your good provision is coming into our lives
thank
in
you,
Jesus.
Jesus
mighty
thank
name
you,
each and every one of us uyazazi idingo zethu uthe uzazi singakayiceli wathi wena ngubaba onobubele wathi obaba babi mabenzeli abantwana babo kuhle how much more ubaba osezulwini. Even the unfaithful judge uNkulunkulu wami was able to do what the woman was asking for because he said if I don't answer this woman okusho ukuthi ngeke ngize ngilale but how much more you Father our faithful God our faithful
Oh,
Father, we
God.
Open our hearts, Nkulunkulu wethu ongcwele. We are resting in you right now. We confess our sins, Nkulunkulu wethu ongcwele. Ukuthi sisabile, sabeka iattention yethu eyintweni eyibonakalayo. Nkulunkulu wethu ongcwele, sathi sangabaza. Nkulunkulu wethu ongcwele, sasangabaza izinto ezinkulu kade sizisho ngawe. Namhlanje, Nkulunkulu wethu ongcwele, we receive your word as truth right now. We remove any analytical voice that stands against your word. Leo voice njengamanje ekhuluma yethi uphu uNkulunkulu wakho baba say silence leo voice njengamanje sivula inhliziyo zethu ukwamukela izwi lakho njengoba linjalo uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga ukuthi wena nemicabango emihle ngeimpilo zethu nemicabango yokuthi siphumelele. As we are on day 1 of fasting when we decided that we are connecting to you and we surrender zonke izinto esishaya indiva sibuka ubuso bakho uNkulunkulu wethu ongcwele sithi kumnandi ukuhlala ebukhoneni bakho. We can give anything ukuhlala kanye nawe uNkulunkulu wami. There is no time uNkulunkulu wethu ongcwele that can affect uNkulunkulu wami ukuhlala nawe because ukuhlala kuwe kunekuyo your presence and the presence of the Spirit empilweni zethu brings liberty in our lives in Jesus mighty name. But we pray for each and everyone who is connecting kule broadcast. There is no distance in prayer. Father, you prayed and you sent your word wabakhulula. Even right now internet is teaching us
oh
there's absolutely no distance. You can visit someone through visual. How much more ngoba izinto esiyibonayo has already been existing in moya. What we see uNkulunkulu wethongcwele izinto ebeyikade zaba khona ungoba vese beyilokhu zambulwa kancane because humanity cannot contain everything that already exists in the spirit. But right now, Father, we declare ukuthi yes, there is no distance in prayer. Right now we are sending healing in the mighty name of Jesus. Need to be healed in Jesus' mighty name. Stand up and be healed in the mighty name of Jesus. Baba siyabonga ukuthi sekwenzekile. Yes, Lord Jesus, sekwenzekile konke kuhle. We give you glory and the honor because you are God. And we just want to declare, Father, as we look at you, knowing that your eyes are on us, we just want to say to you, we love you. We love you with all that we have, with our cells in our body, with every part of our body. And we say, Baba qhubeka wenze intando yakhe empilweni zethu egameni lika Jesu Christ. Amen.
Amen. Amen. Oh, thank you. That's powerful prayer. Mosha Dayan.
Amen. Hayi,
ngiyakutshela lo phela lo sonto kuyobe kwenyinto.
Yeah.
Immune system is all boosted.
Yes.
Imzimba izo detox.
Yes.
Hey, angiyazi into ezokwenzeka. Amandla futhi.
Amen.
Angiyakutshela nengqondo yakho mtaka babo yobicabanga nje.
And another thing baba ngithandukisho this which has been popping out in our spirit ukuthi we as abafundisi we are in a place la we need abazalwane to support us financially.
Yes, kakhulu.
Yes, we know that we are believing God for a provision but also we know ukuthi blessing for you as you support us kulomsebenzi it's going to come from God to you because as you give to this ministry there are blessings that you are going to receive.
Exactly.
And knowing the journey that you have walked, hey, we have walked the journey. As uDokotela Swane Msomi, as Mount Zion Carnation Ministries, when I count him, I also nam yifaka phansi ngoba sinye. But we have achieved so many things in the spirit. There's so much abundance, there's so much that we don't even know how to explain in words uNkulunkulu asifundise zona. So I just want to assure you ukuthi if you plant your seed in this ministry, I know that God will bless you.
Yes.
But I know also there are those people who have got tired of that ukuthi manginikela ngizobusisa. Say we are only speaking to those inhliziyo zabo zivuma because even imali yakho reflect your heart. When you give uno complain you've just wasted your time. So we are encouraging those who are just saying yes, I want to support Dr. Swane Msomi ne vision uNkulunkulu amnikeze yona. I want to support him ukuthi akwazi ukwenza zonke izinto akufuna ukuthi azenze egameni lika Jesu. Amen. And as you decide to make an offering or plan to seed ngithi uNkulunkulu you are already blessed. Another thing that I want to say to you ukuthi as you give open your heart ukuthi be worthy to receive.
Exactly.
There is something that we have taught ourselves abazalwane ukuthi I give but you are unworthy to receive. So as you go to God and plant a seed in Mount Zion Carnation and the show ukuthi uma esikalini esibalansile ukuthi as I give and it harvest futhi izobuyela kimi because you cannot give and it cannot come back to you. When you send it out, it comes back to you. But kwabantu abaningi they have not seen a return because they wasted, they've planted the seed wo muhlwa because they complain, they say yazi nje siyakudlalwa ngathi ngizokwenza ke phela ngoba sekushiwo ngoba nami ngifuna ukubukeka ngimuhle. No, we need don't come, don't do it, but do it with a genuine heart and know ukuthi mangikwenziki uNkulunkulu will open a windows of heaven and he will pour blessing that I will not even be able to contain because I gave to God in Jesus mighty name. So I wanted to share that egameni lika Jesu Christ. Amen.
And also another thing engifuna ukuy add mama ukuthi ke we are on different platforms. Wonke lama platforms is not because of us, it's because of you.
Yes.
We want to be able to ukwazi ukuthola le information yabo. So sikuyilokhu Facebook njengamanje njoba si live ku Facebook and also you are going to get it ku YouTube. Sizoyifaka nje maybe in 30 minutes time izobe sesifakile na ku YouTube ku TV and also Swane Msomi Ministries ku YouTube. If you want to revisit and uyibukela leyo ungayibukela na Facebook and also ungayithola futhi na ku YouTube. And also sikuma radio we've got ilokhi online radio station. We've got i online radio station ebizokuthi iKhaya
radio. If ukuklisha, go to Google, uthi nje car radio, C-A-R-R, C-A-R-R. Njengoba ubona lapho kwi screen sakho kunelogo ebhalo C-A-R-R. Lo mawubhale lo C-A-R-R uzobona uGoogle uzokunikeza ilink yama podcast yama radio stations. So iCar Radio, it's one of those. Download leyo app ngoba masi online uchiphiza kuleyo app umesana uconnect kuthini. Ngiyazi khona abanye abathi no, and mina uFacebook udla kakhulu idata. So ulok iCar Radio, it's an audio stream. Uzozwa nje ilokhu uzoconnecta, ayidli ilokhu idatha kakhulu, it's just the audio. So you listen phela uzintshumayelo le ilokhu iza kuwena. And also sigma podcast ngicabanga ukuthi awu 5 avumelekile la eSouth Africa. Akhona o Spotify, o Google, o podcast, and Spreaker, and no FM something, Anchor FM. Yeah, so wonke la uma podcast isikhona kuona wonke. Mangabe une iPhone yakuma podcast ubhalo Swane Msomi noma uDr Swane Msomi, you will get us there. Ne car radio ikhona lapho. And also you go to you check nakwamanye mawune Android, uGoogle Play unayo, kuno Spotify kunawo wonke ama podcast. You can get us there, sikhona sikwenzele lokhu for you. If also unqena zonke lezi zinto zonke, go to my website. Iwebsite yami ikhona nayo yonke into, uthi mawuthi nje www uthi Swane Msomi .com, swanemsomi.com. Yes. You've got ama links ahlukahlukene ozokwazi ukuthi ungene kuona. And also those abanama Android, you can download futhi app yami ke ongathi mawubukela unqane kulokhu uvuka ukugulumisana uyidownload efonini yakho. Kubona abanama Android kuphela, because laba be iPhone ke kusane into eyiningi esifuna ukuyilungisa, just to cooperate everything. Please mawu support up, bengicisela lokho mama akushoyo, mama mdokotela akushoyo, ukunje if you support us, we will do more than what we are doing right now. We can even send you a package yale zinto lezi ukwazi ukuyithola, and have it and study it for yourself and find iqiniso and ukhule and understand. Yabona maso nalolwazi ngiyotatazela nami kanjani. Yes,
Nkosi. So iwebsite www.swanemsomi.com, that is where you can even find all the information of donating. You can donate online, it's secure, and receive your blessing in Jesus' name. If you want banking details, we are going to post it at the end of this broadcast, and also we page it and make it available. But you can also call us. I mean, you can also send WhatsApp, because WhatsApp is better. 083-3450-667. 083-3450-667. Just ask for my banking details and then we will send it to you. But tomorrow everything will be ready, ukuthi, and then take my banking details. Also, we do have uZepa, where you can just zap on the screen and then you make a donation straight away. And you, for now, you can now download uZepa on your phone, so that by tomorrow you are ready to just zap.
May God bless you. We love you so much. I hope you are blessed today, yeah?
Yes.
May God bless you. Tshela nabanye kusasa ke ngoba besilalela upresident namhlanje, siqala ngo-8 tomorrow.
Yes.
Yeah, siqala ngo-8.
Thank you for staying with us. Mwah! I love you. And I'm hoping you are feeling my kiss as I'm sending it to you. Angazi uzohlala phi ke kwabanye, kwabanye ihlale ehlathini, kwabanye ihlale emahlombe, kwabanye ihlala la uthanda khona ukuthi ihlale khona. And you are feeling the presence of my love and Baba's love. See you tomorrow in Jesus' name.
Shalom.
Shalom.
Ngingashona phi mangisuke bukhoneni bakho, ngingayaphi ngingashona
Ngingashona phi
ubilavela ku Nkosi Jesu ngizohlala nawe ngikukho Jesus, 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 Jesus